Inshuti zanje bantu mwese mukunda imico nakaranga by'Uburundi ndabahaye amahoro. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro nyibutsa karanga gica ku muhora wa YouTube kuri nyibutsa karanga TV. Uyu munsi uri hejuru ni igerekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Tuvuze ukwezi kwa myandagaro ni ukuvuga ukwezi k'umunani. Ku bo batazi urutonde rw'amezi, tuvuze amazina yayo mu Kirundi, tuvuga ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukw'indwi, ukw'umunani, ukw'icyenda, ukw'icumi, ukw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri. Ariko rero ayo mezi yose arafise amazina yayo mu Kirundi, nk'ukwa mbere kitwa Nzero, Ruhuhuma, gutyo tukaduga. Rero uyu munsi turi kw'igenekezo turiko ni mu kwezi kwa myandagaro, no kuvuga ukwezi k'umunani. Ego, ubu rero tubandanya rwa rukurikirane ndiko ndabashikiriza rw'ibiganiro byerekeye rwa rugendo nagira ku mwaka uheze w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Hari mu kwezi kwa munyandagaro mu matariki ya kane, ya gatanu na gatandatu. Uyu munsi tukaba turi ku igenekerezo rya gatandatu, no kuvuga umwaka urarumanye. Ngize urwo rugendo rurerure nagize n'amaguru umunsi wose ntambuka. Murumva yuko kitari igikorwa cyoroshye, ariko akagumye bagumako narashaka kumenya imico nakaranga by'u Burundi kugira ngo nanje nibonere bya bibanza karuhariwe twama twumva mu bitabo dusoma batwereka amashusho, ngavuga nti reka nanje nzohashike ndabyirabire. Ariko rero no kuhashika narabonye n'ibindi bibanza batari bwatubwire ku maradiyo canke mu bitabo twagiye turasoma. Aro ni nkaho ndababwira uno munsi aho bita mukababyeyi. Mukababyeyi sindasoma igitabo, sindumva ikiganiro na kimwe ku mu bimenyeshamakuru bitubwira aho mukabyeyi. Mukababyeyi ngo numve uwahishikiye atubwire ingene byagenze. Jewe rero mu batohoji nije nahashitse ngashobora kubibwirira ibyo nahabonye. Ego, tugira amahoro rero. Jewe umutohoji wanyu ndi mu ngo rugendo muri komine Mpinga Kayove. Narashitse aho bita mukababyeyi. Mukababyeyi kugira ushikeho uca iruhande y'isengero ya Katolika iri ku Mpinga. Kuko tuvuze Mpinga Kayove, hariho igice cya Mpinga, hakaba naho bita Ikayove. Bafatanijeho babiri haca aba Mpinga Kayove, nka kujya bavuga Mugongomanga cyangwa bakavuga Mugendo Ndengo, cyangwa kujya bavuga Umutumba wa Rugari Gitamo. Bafatanye igice cya Rugari bagafatanya cya Gitamo, baca bavuga Rugari Gitamo. Aho rero mukababyeyi ni ku Mpinga. Maze rero gushika ku Mpinga ugaca impande y'isengero Katolika nayo iberetse, ugiye ngaha akuri nyabutakaranga uca uyibona, ugaca impande yayo ukamera nk'uwerekeza muri komine Musongati. Uragenda ugafata urugendo rutari ruto, ugaca n'ahantu mbere ata n'imihana ihari uhashyitse, ubona yuko ari mu gahinga, nta nzu zihari, nta n'ibitara, n'ahantu hameze nk'inyovu mu bimanga, wurira wururuka ukabura n'uwo muhura. Nagenda ndabaza ngafata urugendo nkabaza umuntu nti ndangira aho hantu bavuga ari mukababyeyi. Nkagenda ngashikayo, nagiye abo mushobora guhura kubera ari mu gihe cici, murahura n'abana bavuye kurangura imisigati mwiyo komine ya Musongati bayizanye aho ku Mpinga. Abo rero uragenda ugahura n'akagwi kababaza uti ndangira ahantu bavuga, yaba usanga bahatahazi kandi bahaca impande, hanyuma bakazara kurangira gutyo 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 ugateba ukahashika. Nagenda hashika ndarondera n'umuntu yashobora kuvuga ati reka amfatireho ishusho yaho. Ntibyakunda, nta abantu benshi baharengana, hari umugabo umwe gusa ariko ararima hirya arima imyumbati, niwe nashoboye kuza ndaganiriza. Amarero ndarafashe amashusho yaho, hanyuma ndabaza maze kugaruka niho nabaza ibyaho ababizi, kuko aho hafi nta muntu ushobora kubona ngo akurangire. Aho rero nibuye mukababyeyi, nibuye iryo buye abantu baraza bagashira umusezero impande uje gusaba wese yasasa ubwatsi hanyuma agashasuka ko inzoga yabazaza inzoga y'impeke hanyuma agasuka ko akagira ibyo asabye hanyuma rero amaze gusaba agataha ibyo asabye birose yaraza kugaba ayaza gushikanira Imana kugira ngo ayikengurukire ibyo yashiraho icyo umutima umubwiye wenyine mu gukenguruka yazana icyo yumva ashaka mu gusaba rero mumva yuko yazana inzoga y'impeke agashyirako cyo kimwe n'uje gukenguruka yarazana iyo nzoga y'impeke agashyiraho hanyuma ibyaje gushimisha yasiga aho impande agaca yigira aho rero nicyo gituma bahise mu kababyeyi kuko uwaba yipfuza kuronka umwana yaraza agasaba wipfuza yuko umukobwa wiwe atararonka abamuresha bamuresha umva yararonka gutyo umwe wese icyo yipfuza yararonka bavuga ati ni mukababyeyi umubyeyi rero mu Kirundi bamuvuga neza umubyeyi avugwa neza niho zokumva uturimbo twinshi bayagiza umubyeyi bahize umbuvuze ati naka ya mbere umubyeyi yakubereye umuntu w'ikimazi yakubwiye ibintu byiza cyane aho rero mukababyeyi bavuga yuko ari mukababyeyi kuko ibyo bahasaba bagabana hanyuma ubuzima bwabo bukaroranipa nuko rero sinzi ko hari uwundi mutohoje wamaze kuronka ibisumba ngaho ibyo bayarumvise mukababyeyi cyangwa we yari isangiye habari baje gusaba bakamubwira byinshi ariko ibyo nashoboye kuronka ni ibyo mukababyeyi narahashitse nahiboneye ntimutangare mwumvise yuko bazana ibintu n'abantu bo bashobora gutangara nka kumera babwira ahandi hari hafi yo mu Kiguhu bashikana n'impene naho nyine barazana ibintu baje gukenguruka nuko rero bakunze ibintu n'akaranga by'u Burundi ego tuzobandanya tuyaga rero nibuye kwabagaza ubwo bagwanya barega ibyo byose nibibanza nzobaganirira ibyo nahabonye n'ingene byagenze n'amakuru nahashoboye kuharonkera mugira amahoro rero urumva yuko tukibandanya tuyaga mwese mvuza nti mugiraho muba mwubahwe murakoze cyane.